Oh, if you look at me, oh, if you look at me, they have that top chagolundiana, Hanoko, Mahaboga back on the web and I hear. Yet in that chile, Chinana toposiana, and I go on now, and I walk us in, tata ta. Yes, so. Oh, if you look at me, ana ahunu ana akpatasi ana agwoko ana nke igwe nwere ngabasi ohun ofulia maka ejila onu etinye azu n'ofe igwe nwere ngabasi zulu keme ada ezulu onye nwere ipopo nko onu na ya na ahu ana awuye na akula na ekpoputa anya ekrigo n'oba ji ekrigo ebe ana ahu ya ka anyi kofe kwa n'ofe nke ozo dalunu yeso ife kulu ka na eme igwe nwere ngabasi His Royal Highness, Igwe Samuel Ikechukwu Asado, Igwe Nwere Ngabasi, Ogadagidi one of Edem-ani. Otata ka ona wan jin. Ndi ba ye kene se mu nike. Dalu nu. Ndi na kwoko na kwodobe, ndi kanu pianatu. Ndi oche ndi mwaya ana elodi. Okunu unufu ka isi akwodobie. Maka ifa gba nuzo erika. Aka na evuta mwaya. Mom on the brewery, mom on me, if I'm not on a load, tan tan ta.